OKFM 101.7.
Bosomi ne da to so enkono bosomi miensa fiepeni ne aduonu amiensa eda ne yeya wada Thursday 9th March 2023 in the year of our Lord. Ofema radio kwa wasa ngo kwa mekupo tikese morning show president of the land for Bible na yen king kan wo nyankopon asem Psalm 91 verse 14. Israel jom edu okunu baako imu edu enan ye tie onyankopon asem na se wo fam me hu yi magye no memma ne so efri se onimidin amen min kan ni biem na se wo fam me hu yi magye no memma ne so efri se onimidin eniyama ato wo pa se kenye nyamia. Or of one carti asi. Accident ya winya ye. Ya rea bo wo. Nye me diti ya wo wo ba a wo kuta wo neno. Se nye nyamia. Enka won ti asi. Enye wadi ya wode unwa chire nwa. Kenye maye basa. She. Obreni mwa ye din since COVID time. Bepi mneyi. Egima kula unye ebi nyeyi. Edebo wa wudwini se nti meye den na mni nkwade ye didi. Wani magu ase wa afuom. Ene be bia o classmates, wa mutimi shia kwa mutimi nkwa. Hwe? Enso onyankopon se mo amane ye. Se e obra ne wadi ko. Niema dia tia wo, na se wo fam ne hu yi, obegye wo. Bia na tamfo nye ye. Eduro be na yemfa wo nkɔso so ye be kun wo hwɛ wo yeye sɛ yɛn transfer wo firi saa district ho ani ye transfer wo wie no anso wa wo ase enyi wani dia wo baba wa de ho sɛ wo sɛ no dia wo tɔ ya de ma wo nanso wo sɛ wo fam ne hu wo bɛgye wo bɛgye wo na kyɛsɛ wo ne wo tamfo be kun ɔkon ne nya wo kun. Ano pay was mama seven boa mani tiawa. Sa okuno and yawkun. Tiny nipa time won a radiba town, sa. Near me be a echo mwesia and yanika. Advance in our sonno. Now no could I be a school, brah ubre. Senior high school, I bet him no be but if ye was say me mawa manyanami show crying, sir. Sa wo family we or bet you. Was say. Obe mawo so wanyo keke. Obe mawo so. Efri se. Wini mu ni din. Efri se. Wana odo unwa chile no. Efri se. Wini mu se. Wanini okonjifuo. Efri se. Ofena safu yehoa. Efri se. Odom yina nyankopon. Enino. Efri se. Wafawo ayene dia. Sister. Maori wangu wati. Brother. Peje uti wati. Odofuo. Ema niema susu hao bebre wati. Na wunya anko ponse. Sa ufam ni huyin. Obejiyo. Sa ufam ni huyin. Obe sao yare. Sa ufam ni huyin. Wabema yedie bie pia. Wakase wanina suwa. Sa ufam ni huyin. Wababa watamfu wagu. Sa ufam ni huyin. Wabama adumbia chusebusheni yina huweshia. Sa ufam ni huyin. Ha. Wama wani munguwa seda. Nipa bɛhwɛ wa kan sɛ eh enti asemasi paa ni sɛ wo fam ne hu sɛ wo twɛ ɔtiasefo nyankopɔn sɛ ne wani da aso ne nyankopɔn o wɔ sɛ wo bɛgye wo na wa ma wo so na wa exalte wo wa ma wo so na wa ma wa di nkunim na wa ma wo so atre nipa bia na nka wɔ mo tetie wanim ɛwɔ fam wo bɛma wo so na ɔse de enti ɔbɛyɛ saa ne sɛ wo woni masafo Yehowa Nidin, Ewade, ema won fam ne ho, won twere no, na ensiwiye, sɛnea ɛsiw kra ye, adom ne yebusa nhyire yi, ɛde ama wo, fagyili kasɛ, amen.
OKFM, 101.7.